uyingenza ukuthi kungimbele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video ngokuqala ngale channel ekwenze nesikhathi lezele usubscribe umculi wamaskandi usodwa umuke udulasi bagubane ukhala ke ngengoma yakhe athi ke uyingenza ukuthi ithathe umculi wamaskandi okhiphe i-album yakhe iGcokamelisha umculi wamaskandi uhambe wayoposta ke epejini lakhe lewafacebook wayesethi ke sanibonani kuyisonto cha ke yazi izolo ke ngiyidlala ke i-CD yeGcokamelisha ngezwa ke ingoma yami yango 2020 eyo track 4 ke oyingane zakwethu wayesethi ke oyingane zakwethu yasekhaya leyo ngoma before ke niphawule ngenani ku-YouTube ubhale ukuthi Dulasi Magubane 2020 track 4 hayi ke namanje ngiyaqhawula othathile oyingane zakwethu mina ngifisa ukuthi kuzo umuntu oseyizwile leyo ngoma ukuthi ke uthi yini yena ngempela ngabe mhlampe uyithathe ngempela noma mhlampe yasukelwe nami sazowanginika isikhathi ke ngiyolala lezi ngoma ngoba ngizamela ukulalela lezi ngoma kodwa ke ngifuna ukuphawula bese ukuthi ngizovola khona nombono wakhe hlapha kwi-comment section.